bakabula ku mutungi gwa Mukanda gwa Lufina ndabula ndombono wanga omene ndinala ndira chaka chatha kwa mbere wanga abana apezeka andi matenda osiyanasiyana mbere wanga anali kuchoni ali kuchona namba kudwala anatumizidwa yoka kuchoni fuwa kumangozi anafuka chibala cha kumangozi anapezeka kuti anamuyeza anapeza ndi HIV TB komaso menja tumisi ndabula ndayithandiza suku masintha makhangano anenda achangu kuti abeba tsogolo tinamulotsa chibala cha maboma amangozi anapeza chibala cha parinazi kalilongo kulilongo kuti alamuyeza anapeza zonse zinthu zija kana kuti kukhala kumakuona kuti malenda awosakusintha ndinathawa kwabwiki tili kuchikana parinazi ndatikuona kuti sizikusinthabe pamene ali mpatiro kwa mulungu pofite manuel kuathandizire anampemphera pafoni kuti achamawa madokula anamulengaso magazi amalenga daily magazi anamulengaso magazi wamuyeza anapezeka kuti HIV TB menjakisi zonse alibe panopa ali bwino bwino anasira ndee mfundi pedyomboni wa malenda amene panopaso ali kuchona anabwera kupiyaso tchilo mlama